sani Qoricha naaf hawwite si nyaachisani Qoricha naaf hawwite anoo dhaga'e keessa tolu shakkee biyya siif
salaalee bahu malee barana salaalee bahu malee yaa waan na jeesu bakkuma garaa koo